Winford Nirenda, de Macara, Pan Pantoe, Mafumu, Bitirinho. O Sindaquaki, Kone, Kwakuti, Kare Vura, Inakuberabino. Sopano Vura, Yutawa. Zuva Rokarok. Zambir Zikupiana Zuva, Antu Akufuti Kananjara, Fukasejan, Jakso Maji, So Vura. Fuka cha Red Cross kubwela kwa kupunzisa njira ya malimidwe lantu lero alibwino
utenga wanga ndio ufuna kwa kunena kuti kutokoza kwa abungwe la Red Cross chifwa cho tiganizira kuno kusanje poti tumizira maboti. Mukudziwa kale kusanje kuno timakumana ndi Chilala kweni kweni madzi osefukira amatizuza kwambiri kuno kusanje choncho tikutokoza Red Cross chifukwa choti analipasa maboti amene mukuwaonawa maboti amene wawo timathandizira zinzathu sijali kusija kwa nyanjako timatha kunyamula katundu wawo plus ya anthu ndi zina zoterozo choncho aongezerebe kuti pasa maboti ena kuti tizitha kuthandizana nawo anzathu asijala ku kunyanjaku ndife tomwe kuno zomwe kwambiri
ine ndikhali nsuwa mupyaka pizinji pyakuchuluka sono pakuva uthenga wa Red Cross kutiphunzisa chifukwa tikhadywa madzi na madzi paduzi paduzi chaka chosi tikhathawa thawira muno mwandamera ndipo kuphunzisiwa tazonadi kuti udidi usafunikadi kupezekera kuntunda ndiyepepepe ndipangisa kubuluka kusabwera kuno kuona kukhazikika kumanga nyumba zanga kuno ndiona kuti mazi dazabwera nkhabe juwavi netaya kumabalanga kasabe mbajiwa ndendazenda kapunsamba abalanga kukule mmene pinthu pikukhalira na Red Cross mmene kuti phunzisira abalanga dazona kuti uthenga wakomera pontho pyakwanga onsera mafunga pontho amabwera kuntosetu kupezeka tiri kuno sopano ndipano udidi udoneni ku Red Cross latipeza ndweno zikomwe kwambiri.
Ndiri pano funa kugamba za kusintha kwa nyengo. Ndiri pano funa kufulokoza mmene ndinandira uthenga wa kusintha kwa nyengo. Ndinandira mauthenga kudzera pa wireless. Ndinandira mauthenga kudzera mafoni. Wina kudzera magalimoto amene amadusa munsewu kuti kulengeza zokuti nyengo yasintha. motenga ena nalandira kudzera mwa committee ya Red Cross amene wapangisa misonkhano ena nandira motenga anthu tokharoka kuti mauzana mwina alese kuuza nzaje kuti nzanga chaka chino nyengo ya sintha zikomo.
Ine ndine Wenodi Raposo wa mudzi wa Bitinyu boma la Nsanje Malawi Africa ndipo ine nditamva uthenga uchokera kwa Red Cross ndiponso kuti gawira mena dati gawira mimango ndiponso mitengo ina ndina monga orange ndipo idandipindula mimango monga mene mukiona ili manjamu ndipo anthu ambiri akupeza chithandizo chakudya mimango imeneyi. Ndepano yai anzanga amene mulipompano pitirizani kuchita support monga mene zilimu tikupempha a Red Cross kuti pitirizani kutigawira mimanga kuti anzanganso nawo apindule na mimanga ndipo ine zikombo kwambiri.
Ndimakhala mudzi mwa Bitirinyu ndikuimirira group Bitirinyu ndipo pano ndikuthokoza bungu a Red Cross itabwera 2015 inatukumbira njigo pamene njigo sanabwere anthu amaenda ntunda utali kukamwa madzi kukatunga madzi ndipo azimai amavutika kwambiri koma panopo njigo utabwera azimai pano akusangalala kumaso kumagwira ntchito zawo mmakomomo mopanda vuto zikomo kwambiri. Tikuthokoza bungwe la Cross muchaka cha 2015 adatimangira nyumba mothandizana ndi mavolontia awo a Red Cross komanso anthu akudera akumudzi adalingapo mbali kumanga nyumba imene nyumba yoitatha tidapereka manja mwa mbuya Eleni Kapesi ndi mbumba yawo ndi amene okhala nyumba mo zikomo kwambiri. Kodi mbuya nyumba eneyi idali yanu?
Nyumba idali yanga ikakhaleni kalini.
Kodi mbuya nyumba ine idagwananji?
Nyumba iyi agwana mphepo no siku ine ndikugona nyumba yazachitwa ndezoona kone piku kuza mangomanga muzii soi ndachita sololwa.
Kodi mbuya tabukemo munyumba iyi mwenda kapita nyumba ile mukuvatani mmoyo mwanu mu?
Ah ine ndakomerani ningagona ndikugona kwenembo bwino poli Mungu pina zepyachi ndipyanga no tepa ndikuthokoza bungwe ya Red Cross.
I think for the GFCS project which has been implemented, I think the only recommendation which at the moment I can recommend is at least to include more programs to do with awarenesses. And the other thing is also to incorporate or maybe to come up with synergies in linking up between climate change and other livelihood components. For instance, there are a number of issues, let's say like livelihood production. This can be very crucial in as far as the programs, in as far as mitigating the disaster risk programs is concerned.
One thing I think I would talk about is issues of behavior change. Sometimes when organizations, agencies come to an area, they think they can approach things within a short period. We have to consider this very seriously. The community here has been staying with that type of life for all these years. And all of a sudden, we are telling them to adjust to say, have two places, stay in the lower areas and stay in the upper lands. It will not be very easy for them to accept this. So behavior change will have to take some time. And if we are going to see real fruits about these projects, it has to be at least a longer period rather than 3 years. The trainings that can be conducted by Malawi Red Cross should be the same trainings can be conducted by another organization somewhere else. So we need to have standardized approaches to the way we approach issues of climate change in Malawi. The community still believes their traditional methods can work. And we also believe that scientific measures can work. So for us to reach a compromise, all these approaches should be considered as we implement the GFCS project. Partnership is very important. The issue of climate change, I don't think any other single organization can come out on their own to say, we are going to deal with this program, this project. The problem is becoming huge and huge every day. So it requires collaboration if we are to achieve our goals.
Piagulonga biatu ya kutoma tukutoma kuitokoza bunge ya jifoti ya patapintu ya pikulu maningi. Kumasu ya patapintu pizinji ya kukunda kwa nisaife bate keni. Nateba tukupempa kutibungwe hii. Ipitilize jifoti kuno kuna antuambili maningi ya kufunika kupata bontu mabasa ngati neniwa. Ikabwela iza punjise bontu antuambili ngati ikandi antu amena kupunzira. Apitilize kujolinga antuanangu mapunziru ngati anewa kwa nisa kwa tambilambu wa palise basa. Titukule moyo watu wa tsiku na tsiku kwa tukwandamira kuno.
Ninaamba kugira kukhala volunteer mu chaka cha mu 2001. Mwabitirinyu muno ndakhalamo pafupi fupi zaka 35 koma kobadwa ndachokera mu dera la Nyachikaza amene mumafisefukira madzi. Ndinasamuka kumeneko kubwera kuno kuntunda kusatira kuti ndikhale malo abwino. Mavuto kale ndikale munomo timaona mavuto kusefukira kwa madzi ng'amba mvula kusabwera bwino. Ndikuchokera mu chaka cha 2014 kunali mavuto onse osefukira kwa madzi komanso ng'amba madzi watasefukira kunaonongeka mioyo ya anthu komanso mbeu zinapita programu imeneyi malingana ndi kusintha kwa nyengo tinapempha mabote ndipo yatipasa mabote ndi cholinga choti madzi akasefukira tizitha kuwolosa nayo anthu komanso katundu wawo komanso kuno yatimangira manyumba anthu osowa kapena kuti okalamba pamene ife sikadatha kumumangira munthuyo. Komanso atipasa mitengo ya mango ma orange. Mitengo imene izati thandiziranso ife kudya komanso kugulisa ndikupeza ndalama.
Uthenga wathu umene tukuona kwa Red Cross. Tukufuna kuyamikira pa ntchito yonse imene atigwirira m'malai muno. Akutipatsa mitengo ya mango, amatipatsa mbeu, koma mitengo ine yatha kupserera ndi dzuwa. Timayesesabe kumathirira madzi. Monga kufunikira kwa ma thread pump ku Gombe. Ndiye ma thread pump ama tithandizira kuchepetsa njala. Tikadzala chimanga kumene kucha. Chimayesayesa pang'ono kutuluka. Ndiye tikuwapemphabe kuti atiwonjezerebe kuti anthu tonse tikwanire. Mathedi pampuwo tikuwayamikira pa ntchito yonse imene akutigwirira kuthokoza kwa ma Red Cross. Pitirizanibe kutisakirasakira mbewu zina, mimanga, maorenji. Mbeu za chimanga timathedi pampupe munatisankirabe basi kuti titani ntchito yathu ipite patsogolo. Tukuyamika kukuthokozani pa ntchito yonse imene munatigwirira, mukutigwirirabe mpaka lero. Tukuyamika kuti zikomo kwambiri, pitirizanibe.
Mwati mwatunu, ndari zona tizitokoza.